jerry. Before I dusk and sit, I say moka pena pena marala tao fisha manana wao kuze fola nyana judu kolo tanzo timpempe. Baba nchiba ya moya fuck. Ska kwa plaga yet it's not timpeng. Te warakano utaleswa utaleswa nakana sechaba hote hote abu loka gawicho anecho. Manyora tari tomentente. Gili timu kero ala fela bo chacha basa to fela ke pefu. Kono wantongo ya goloma ke khete ke kheru ke ntswembo ke pao ke stetu ke peo. Ya mabumba jama baya khakatungwa na masaba bale ka go chikintsha le gema ba tsena ka rema ba khwelo. A ke le chabele mo botho ga o tshela ke le fela ke le nyaka ga ofela. Kabajet, le satlo kawatega. Wake you up a little, slap you back to la la land. Mutla ka sfuthonyana mfana motla aramela. Motu ke a phara go tle mo ke banabela. Kabajet, le satlo kawatega. Nnete ke lete le nyatse ka galemela. Keke ne keke moko kotla alamela. Bafananyana ba ke sa balema. One, two, few, la balema.
Warumana yo. 43 wa twatla. O sepetjele ya to boima. Othe monga ngaya
bloma utloke dita o khosa go tlala botlhale tswara kone tiba metsi ka ntlo
when I bring that fire tswara monga yo for the three watwa o sepetjele ya to boima o the monga ngaya
bloma utloke dita o khosa go tlala botlhale. Gari pala gari huku ke badira tiba tiba ke ba wa ga mishika zonke bonke ke le yepela mabi tlale phakela dinoka jale sweet kwacha kwacha o tla selwa bosele pshatla pshatla ke no menya ma go sana le selo waya waya ga le phaka ke ba betisha pefo ke ba go botse ka sapa no ke tsenela dilo. Don't play with me skate tuna sothela gareng le kongoriti ga e pura ke se bakanyana ke ba le saba ipusha. Kotletsa sebešo ke ba loketse makhura ba marine tsenyana fokeletsa mankgware banna ba tšhabile ba nenyeka bansadi a seferefere ke re ha a ke babe tlhanke tsena gameng go tlanyiwa bo mrepa ba tlatlatsa pampas
barumana yo 43 wa twatla o sepetjele ya to boima otlhe monga ngaya
bloma o tlhoke dita o khosa go tlala botlhale. Tswara kone tiba metsi ka ntloka
when I bring that fire tswara monna yo 43 wa twatla o sepetjele ya to boima otlhe monga ngaya
bloma o tlhoke dita o khosa go tlala botlhale. Tswara kone tiba metsi ka ntloka
when I fall.